just learnt a little karakia, and it goes like this. Nau mai ngā hua o te wā, o te ngā kino, o te waitai, o te wai Māori. Nā tāne koe, nā rongo koe, nā maru koe, nā haumie koe, nā tangaroa koe. Ko ragi nui e tūi hōnei, ko papatua nuku e takoto nei. Whānno kia tīna, haumie hui e, tāiki e. Now that's a karakia that you can use for...